2014, Kiani Stadium, 2 o'clock p.m. till the next morning, 6 a.m. Entries. Normal ticket, 100 rand per head. But you can also join or be the VIP of the day by buying only 500 rand ticket. The 2014 Eastern Music Festival will never be the same. DJ including artist of the day. Uru. Professor. Joshi Rimani Nabanaba daughter. It's wrong. DJ Gamiswega.
I never know.
Limpopo Roots. DJ General K. G. Psychology. Sandlen Chabalala.
I'm coming to the world, Shaina, Shaina.
Lufuno Dagata.
Zaba Kongelela Mina.
Si Chaba Pali. DJ Bright. DJ Timet. Makupani the franchise and many more. Rules and regulation of the day. For secure parking for those who will be driving, 20 rand to pay. You are requested to bring no bottles. No firearm are allowed. No weapons. For more information, you can contact Baldwin, Kambani, Steve on 082-766-1593 or contact 078-450-2750 or contact 073-564-2545.
Yankaro and a couple 27 minutes after the hour, 5 o'clock you on the number one rocking station, Chisarono 6FM megahertz. And Karawana Kuri, hey, you find yellow when a key send the SMS la, leshing up with Sasuana Kuri, Switzer Sasha 5, and Karawana Sasha, who find yellow moyen.
Loko isi phone ka silence. After that.
Ana yenza loko ingakhomi.
Akunokutwala swone ke sana mthoko Good Friday. Ithelela ra mbiri ka yena.
O hitwa loko inga endle ndala mahlweni.
Ah.
Bakhe wo itsa mala kam.
Ya namuta. Kuri siku ro sungula ekiyane. Ita eka va yingisile.
Iya.
Baka tiku bakpakiyan butala abenele nkonko we Khensani bele ko hikumene
baka bako bamba to bamba kakiyani comrade ride 106 of megahertz
start you come right. Welcome to
yeah, he touched me.
Oh, that's why we need it, that's why. All right, hello
etia
minjani ka
hay fukule minjani
fuki kemele kwini le ka nwini
eh le ka sikhunyayo
ah sentambona ka rimoni.
I know. Karunga na ngwane mina mbi rile kaya. Nende nduyo.
Okay, master mala bala nama.
Ah, DJ Masen.
Ah, mina nile la kumembela nyana hey.
Ah, mina le kwa ntora ne.
Ora ta la kumshaweta ne shot.
Ah, de great.
Ah, wachanga, wena mwini wo sungula hoye. Wena mwini wa ina wo sungula nere.
Meri mtsama kuni.
Ya bulela khulu.
Meri mle kuni.
Rega
skunyana. Eka skunyana.
Iman Vito.
Yeah.
Vito Iman.
Vito Iman.
Eh Tulani Montana.
Ah, Tulani Montana.
Wena wo sungula ku wina ticket train ra ke ya ka festival. Yo SMS nyana yo ku dyela nyana vo ma 3 rand. Wa bona ku 3 rand ntso ngo njani ne?
Eh, le ke ni kedo ku ma 3 rand, 3 rand, 3 rand.
U ta ba o kaya ku dlana ku dlana makatla na vahashi ba GCR mpetso.
Eta kuma eta finala ndaka ti minetse tingani hi ku zwela u ticket ra wenda kuma njani nere.
Yeah, okay.
Oh, bye bye. Iya ya abu ai te ku hetelela muyingiseri. Ya, iPhone. Ya. Ku ri na ku nwembela. Yele ku ningisela.
Ni sale yini no nwembeli. Na la vengele joga ba hi ku ma triple triple double double do GRFM.
Nkara wena ka ku hopas a 5.
Bamba to bamba.
Ikinga rivalo ikuma la khona right one kind of bridge. Ah. Utime phone.
Awu kumzamora etalela Khensani.
Yeah.
Kumbe ngafuma e problem ene tweko.
Yeah.
As khunyana already ticket ringwe serifikini ne.
Yeah.
And they can start storming so lo sungula kufuna ka GSR. Imingiselwe lekwini.
Ah.
Since GSR ipula.
Understand.
Ka morning drive so ya dedicated.
Okay, I am. Even then loko anga khome hi hinda oh se tryana kambe loko ene inga khomi to vheta hinzi to kuma miss calling moya 015 nere eku ni lose ticket
ano ke fana maringa a hlele lindzaka e khensana
ya
zama ro hetelela ne
a vhangi tsara tshi tsara nwana minga senda nere eta tumula wa khombi kuma ku senda ka 10 ebe ye hi saka voicemail ebe inga ku foinele ka ndzaku ta vheta hina hi va hinzini hinza ka mulanga sms ka nwi swiva kanjani wa swivona ndlela leyo
ende ina va yisa la lava ku vulavula na vona after loko heta ku nyika ma ticket va fetsa
Zamiro hetelela a buloko swilo swi nga endle ta veta hi ya mahlweni ku na vu ti-guest ta hina tin'wani hi fanele hi bula na tona ka siku ra namuntlha i bamba to bamba
wa swi tiva swilo swi n'wi bamba to bamba ekhensani
wa swi vona
hilero a ku tirheki ndhawu yaleyo leswi nga ta va ka swi humela
tirheki wa swivona ku nghena ti-artist ku huma ku nghena lava ku humba ku nghena lava
a mina ni vona ni le fastere yini a khensa support ya n'wina vaakatiko ve le Kiani vaakatiko ve le Limpopo hinkwenu I guess a support ele minga nyika ta yona la ka afternoon drive show bamba to bamba a ho tolo ku ri phone rila ticket ri ta ka wena ni nga tivi ku ta vu tirhisa mali muni ya kuma ticket ra
kumbe 150 a hi hlene ka mali muni 100 swilo ku tsandzeni swilo swi komba ku ri ku ri kahlekahle abu loko vanhu va time tifoni u kuma ku hi to vhete va hi hunise munhu un'wani vo va mali ya mathikithi
kumbe hi n'wo tekana tinqingho hi va vutisa hi ta kota ku ya mi ta hi bela riqingho loko hi ta ka nghoma leyi hi nga ta veka yona mi ta hi bela tinqingho ivi mi kota ku wina mathikithi ande oh
okay ta bajingile yin'wani ya matima swinene loko hi vuya kona hi ta vheta mi swi ta ku hi vuye hi vuthu yin'wani nere
and up to the man and up to the man bam 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 Radiator for Inyati, 1,000 Rand. D for Quantum, 14,500. Calibre for Boot for Quantum, 35 Rand Tena. The shops at the Pasta Movo Totala. Mugatangasa Makasa Motors, even about Tingule and the Laka. 072-13-00-76. Kumbe, 079-011-0783. Open 7 days a week. Waza waza. No one can beat our price. Forever and ever. Amen.
Yeah. La, na mini wa hina la no a khensani. La ba hela ku tiva ku ri i mani va huma kwini. Afshin Mr. Sherinda.
Enkomo.
Mpfukina.
Mpfukile njani?
Namuhla ku ri Good Friday, GSR ro sungula yi ta eka vayingisile. Na n'wina ro sungula mitalani wani hi siku rin'wana ro tsakisa like yani Limpopo Afrika-Dzonga.
Ngola batala ka Kian Community Radio 106 FM has vanga jala kore e mani kahle kahle naswona va endla yini kuri va yingisela va ta kota ku swiva ku ka sukura namuntlha hela ku vulavula na mani ka sukura namuntlha ka nkarhi lowu fana na lowa
na khesa ku nikwa nkarhi vito ra mina hi mina Ndongwe Xirinda hi ku tswariwa ni tswariwa ka Makhasa kwele ka Malamulele ahansi ni tirhi wa mina ni sound engineer
yeah
and ni musician ala tlhelo ni producer
yeah
ku na ti-artist to tala nga producer hikuya hikuva sound engineer ni tirhela no freelancer hi ndlela yin'wana ni freelancer aka Eminet ni freelancer ETV na SABC ti tele project leti ni ti endlaku na switichi sweswo hinkwaswo swa television
emzanzi
so special leyi ni specializaku hi yona ngopfu most hi leya Big Brother Africa se ni na 8 years ni kha ni tirhelaka Big Brother Africa as a sound engineer.
Yeah, as a sound engineer for TV show. What exactly do you do?
Na mixer.
Ma mixer.
Na mixer, yeah. Ni mixer like for example, a ngo kuna munhu a fanele ku aya moyeni sweswiwani ka TV. Ni fanele ni mbalisa mic. Ivi ni tlhela ni ya mixer mic ya yena. Loko va ku ni fanele ni pusha nkarhi wa jingle, ni fanele ni humesa sound ya jingle.
Yeah.
Loko va ku hi fanele hi vuya moyeni ni tirhisa sweswo, ni fanele ni pusha sweswi ni pusha ti-fader ka xikarhi ta mix.
Loko swilo leswi hi nge loko swi ndleni lani wa ka n'wina
ni swi toloveli ngopfu a hi swilo leswi ni nga swi tiviki.
Okay, ni vona mi te na van'wani. Mi nga byela ku vona va kha va ndlayini mi va mi ri group yin'we kumbe mi yo ta kumbe njhani?
loko ni ta fika la ni tenda fika la andi na ku van hlangana na tatana Majingelani university auke university mavasa foster chauke ku nga mafosi Majingelani ku vana leswi a fanele swi vulavula ku na rengo ro karhi leri lava ku ri tekaku hi mayelana na timhaka ta music wa Machangana ndlela leyi one hi la ku tisa dyondzo ngopfungopfu ka vanhu lavawani ka hiku loko ni langutisile i top 5 ya ti sound engineers kumbe ti producer leti nga kona leta Machangana hikuya hi lava va tlangelaka music. So xikongomelokulu i ku va hi lava ku kuna leswi kuna lexi hi lava ku xi lonjaku leswi fambelanaka na timhaka ta music ngopfungopfu. So ku nga ri khale ngopfu hi ta zama ku update vanhu ku ri hi mhaka leyi ni vulavulaka ku leyiwani hi nga se yi tiyisaka hi ta va kha hi fika hi ta tlhela ku ya kwala ka GCR.
Mara mi nga ku yini before mi hambana na yini mhaka ya ma-10-10 ni nga ku mi le ku dlayeni ka vunanga hambi ku nga ri vunanga bya Xitsonga ntsena.
Ya swi le ku dlayeni because loko ku ri mina loko ni hleketa kahle laha ni nga sungula kona ku endla music a ku ri va ma-98-97 a ku nga se za ku va na mhaka leyiwani ku ta ku ta sungula laha ku ta fika timhaka ta DVD. Loko ta ku ta sungula timhaka ta DVD lani vanhu va nga sungula ku loko munhu a ri na DVD yo karhi especially ni nga ku munhu loyi a nga sungula timhaka ta DVD a ku ri Machingelani. So loko va endla album yo sungula ya Machingelani na ya Tessa Voice va endla DVD vanhu va sungula ku kopelana ti-DVD letiya ivi se vanhu va sungula ku kopelana ti-DVD na music se manjheni ti-CD toxe se ku va na pirates. So swilo leswiya swi dlaya hina tinhlambi na ti-producer vanhu lava nga na tikhampani swi va wisela hansi because at the end of the day va gcina va lan'wa va nga endli music hi ndlela ya kahle hikuva va kha va swi vona ku ri a swi va yisi helo na vona.
Okay, yes. You said you were a sound engineer at Big Brother.
Yeah.
Were you inside the house or do you place a studio outside house?
No, hi va hi ri kwala ndzeni.
Uh-huh.
Leswo loko hi kha hi mixa hi kha hi endla Big Brother Mzanzi moni nga ku Mzanzi Big Brother hinkwato swi fana loko mivona vanhu lava nga yima hi le fasitereni va kha va mi langutisa vona va kha va nga swi voni n'wina mi kha mi nga va voni mara vona va kota ku vona n'wina se hina hi tshamele hi le ndhawini ya ku ri hava vona va hi voni hi kha hi mixa leswi va fambisaka swona ku ti-areas hinkwato lava fambafamba kona so ku hava ku hi talusa i sound ya yena munhu yaloye.
Okay, ana va kha va nga mi voni n'wi laha mi nga tshama kona
a va hi voni mara hina hava vona.
Oh yeah, nasha. Yeah. Yeah. Technology, ku ri ka leswi masiku lama technology.
Yeah.
Na hina technology yi kona sweswi hi ku na hina loko sweswi hi nga ku haxeni nkarhi wolowo i loko hi vonene ka www.gsrfm.co.za nkarhi wa wena wu kha ku 17:39 ku ta ku ri na van'wani lava na vona lava ku vulavula na vona.
Ti na mfowethu laha ku nga tivani so.
A vo tshinela.
A vo ti vulavulela.
Na xikipa xa hi nge xivuli ku xikipa xa yini?
Ni nga tivi ku ri swi nga swi kha swi kombeta ku ri va seketela xikipa xixiya.
Obvious.
Mi seketela xona Mr. Tivani?
Yes.
A ni mhani seketela xona se ni nge xivuli. Minjhani? Epukini. I tiyani wa kusuka kwini? Tiyani mani?
Tivani,
yeah, thank you Tivani.
Eh ku bebulana nume ka makhaza.
Mhm.
Ba la ka madamlele.
Okay, so n'wina mba mukam endla yini na boti loko bona ba ri sound engineering.
Ni yo ba heleketa ku tala.
Oh, mi yo ba heleketa.
Kambe na mina na ya mina portfolio.
Yeah, you can tell us.
Mina ni pharmacist.
Aha.
Na chemist ya mina kwa la Giyani.
Yeah.
She runs a pharmacy.
Oh Shirinza, oh enwena khasi.
Ano ke so kumtive botlana.
Oh hinda kuri kahle kahle ka senwe so.
Yes.
Ano I can see
ka wrong wena na. I can see sweswo akola ba hi teka the calls hi unisa ma ticket.
So.
Okay.
Ano I can see. Urla ka pamba chupamba afternoon drive show 3-6 ka wena ka 17:40 20:06 ne. Pamba chupamba ndirina Kensani. Kensi.
Yes baby king are ba loko hi kumela kona rate 1 kettle preach multipurpose center nere. Hela hi ka xela go tweak hi suka kwa na ka wena ka 17:40 hi lava ka hlekahle hi na kona ka sukura na munhla nere. Ntata ka call ni twa ku ri swi endla njhani swi famba njhani hi xi sarile moyeni
hayi njhani
epfukeni minjhani n'wini
epfukeni
hi la ku mi vutisa ti-question ni ta 5 mi ti winela thikithi loko mi hlamula tona hinkwato.
Okay,
mi ready. First question, is Joe Sherman an artist or a soccer player?
The artist.
Okay, number 2, how many albums did Penny release?
14.
Okay, number 3, Sichaba sing hip hop music or true or false?
False.
Okay, number four, what do I mean? Beer is the hit song by Sandrine Tshabalala. True or false?
True.
Okay, number one, the lela kung wena mga te buku te lela sa badile rukumbe mi miru tanzega. Which music did DJ Gami play?
Fight two. No, no.
Bulan.
DJ
Gami, baba, Gami, utanga yini.
DJ Gami.
Hip hop. Okay, come and tell me one of it.
Hey, good man.
Okay, Chinomina will resume Sandil and Eric.
Thank you.
Okay, it's a call 015-812-1083. You put that question to 5 inside of me. Jala for when I got a cut. Take it to Ler Marlavana. Is she Sarnamoyan?
Hello.
I am in Janina.
Nimrod, Kuala Kakala,
540 questions in San Amit, take a ticket from Winter of your stadium, Kasukram Zoo. Me ready to question?
Yes.
Number one, it's social man and artist or a soccer player?
Artist.
All right, number two, how many albums did Penny Penny release? Welcome to Bamba to Bamba.
Hello.
Bamba to Bamba.
Bamba to Bamba.
Came in Yika, Matiki, Chikasukarana Montaya, Kiani Stadium. Me ready for the question.
All right.
Number one question later, come winner. Is Josh Roman an artist or a soccer player?
Yeah, Josh.
Number one question, your winner, your song later, come winner. Is Josh Roman an artist or a soccer player? All right.
I'm number one artist, Joe Sherman.
Yeah, huh?
Number 214.
Uh-huh.
And number 3, I'm with the music.
Sichava, sing hip-hop music, true or false?
False.
All right, number 4, Nuktenuk Butsanagami. Bia is the hit song by Sandrine Tshabalala, true or false?
True.
All right, you're going to tell about Wamina. Which music did DJ Gami play? Alala, my imperial is me, trying
to get a
okay, meet and win the money.
Nimrod Balus, Rawala Kakal.
Kusukaka Kakala, Matiba, okay.
Okay,
I'm fine. I'll answer that minute. I think I'm thinking.
Okay, go.
All right. What's the magic in Mangan?
Yeah.
Sale two.
Oh, Missy two. Oh, Missy three. Oh, Missy two.
Sale two. Wang, sir. Point nine.
Something like 27.
All right, you money, I'm back in. Sichabo sing hip hop music, true or false?
Gospel.
All right, number 4, Bia is the hit song by Sandrine Tshabalala. True or false?
True.
Okay, number 5, which music did DJ Gami play?
House music.
Okay, Kalia ya number 2, mite 20 something. San kota kum twisa kul tamulu yangwina, hiyo yu aitelele.
Mite 27.
27? Okay, mchini wa mina ule kuna alele ni kuru mwena mchaka ticket bode.
Okay.
One alele, ni kensile nere?
Nimrod Balo, Nimrod Balo, inga ipela rinko ingo mfetu yu, kota kuma fshoko shoko chawe na Nimrod Balo kusuka
okay, lehi katakala. Okay, wante kale, abu, chisar na moyan, bamba to bamba.
Hello.
Ahem njani?
Sipukini ngobo.
Nae, nae, pukini merende ku bamba to bamba yu mnika ticket ka sigura na monta.
Man.
So now, nah, but what I mean, the question you have to ask here is Joshua Man an artist or a soccer player?
Artist.
Artist. The number two, how many of them did Pen Pen release?
14.
Oh, 14. Number three, Sichava sing hip hop music, true or false? I mean, trying to repeat that.
False.
False. Oh, false. All false. Right. Number four, Pia is a hit song by Sandlan Chabalala, true or false?
True.
All right, yeah, we're telling about what I mean. I'm going to come from a bumba to bumba. That's gonna mount a which music did DJ Gamma play?
Music.
All right,
more come on, come on,
come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
hello. Hello.
Hello.
Hello.
Number one, I got coolness. Mendoza.
Yeah, Mendoza, lamunga kona ntsamba miri kuchinene ba 106, pamba tupamba na nkarwa yena. Ah no. Awa ri ku ipfumeleleni ku ringa ho mala studio ka 1752. Ti SMS, ti email, vanwana se ba hingene ni le ka WhatsApp Khensani miri ah, eh Khensani na abu.
Mindi. Ya ba swona ni Khensani ba ingisela ba hinkwa ba kha communicate na yena ka Facebook ne ka Twitter. Ko tla ku hinge swikoti ku hlati SMS ta nwana hinkwa ti aligning. Ni swivonene ba Baba Minyuku, ba player Bansako, ba Godfrey, good Pandeka, mfano kokisa Ridge, Innocent, Kalanga, hinkwenu when I'm come communicate na yena ka sukana namuntlha ka bamba to bamba here on the number one rocking station, Jisarono 6 of Megahertz. Kuri mina teacher consumer baby Miss K, ikha sukala khona a right one Kedo Bridge Multi Purpose Center, ikha ku bamba to bamba ka sukana mduku yakwe.
Ah, Mizugu, Kongoma Kwale.
Okay.
Come committee. Tabai Ricky and State. Plan in a me, Salanga Thailand, Zelogu, and I home is boot.
Show a book.
Rain, Matima Boy.
Sharp, Matima Boy, number four, Satama Kalanzeka, no one of what is so on, 6 to 8.
Yeah.
I'm talking from that SMS. I'm Nika, the Kongo Kaufam, and a telephone in the studio, not Facebook page, and I'm Nika, Twitter, the Kongo Kaufam.
No, you can't
see that. Okay, I can say Matimba Boy, if Bamba to Bamba drive show here on the number one tracking station, Chisarono 6 of Megahertz, and Karawa and Akaku 1753 here on the number one tracking station, Chisarono 6 of DJ Kansuma Pepe Miss K, now we're in Oxana Leka, 3 o'clock, Ikoi Fika Kuala Nere, it's a way to have one and I'm so like I'm call me, it's a bad number one, I'm one lady, eh? For Meg Trevor.
Ya ungarivali mizuku swilo swi nga ta va hi khomela leswo hinkwaswo i ku disana choyine u jemusa brama ka va namuntlha a hi cocanga Khensani kabum 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 loko dokumente yime va ka u jemusa brama ka muwa hi nga cocanga mara kumeka hi nga cocanga hina na n'wina mindlwani ah mapfumeleliwaku swakala kwala fetsu mi ta mi ta vona mi hlometela faster ra hina ri kona na ku teka tiphiki na hina mara Giyani Stadium loko hi veka mukhomi hi ta va hi ri kona Lady A, Mark Trevor, Ezekiel na van'wana na van'wana na varhangeli va Jisara
ne eka hi khensa ngopfu ni ri khensa ngopfu vuseketeri bya n'wina hi khensa ngopfu ku sukisana na mpfundzu mi kha mi seketela Jisara na tikhola hi swonge ti nge hi ngheni kwa mfoyino ngopfu sena a ta mfoyino ngopfu se hi hleketa ku sena hi lamuke hi foyineni
e khensani pela nkarhi wu loko hi fa yena a wu nga lak
Okay, anyway, mina na wena famba ya hlangana ka mkhomi ka siku ra mtsuku. A ka mkhomi ta ya hlangana a stadium. Loko o ze itwa ku bamba to pamba o vete swi tiva ku hey! Afternoon, team ya Lion Nere. From me, peace, love and happiness and God bless you. Bye-bye, Nere. Huma ka tlhe risema ra Big Nas lo ka tlhaka wena ku emlilo. Bye-bye, peace, love and happiness.
O tsundzuka yalo. DJ Ken to my beat.
Afro, Afro, Afro.
Show.